Name no reka kubakumbura gute. Ha. No reka kubakumbura gute, kubakumbura gusa nda yiyumvira buri mwanya. No sino reka kubakumbura.
Umukobwa wanje sasa. Basi mese bivugwa kugomba kugira mariage.
Akaranduka.
Oya nivyo sivyo. Tukabona ifoto queen. Nzoyikorera ko content. Ntuzovuye ngo ni montage.
Ah kandi andi ivyo nje navye mu nda. Nuko igwi ma. Ivyo nyene. Kandi niwe yavuze mu mati
yavuze mikuru. Navuze
byumvikanye. No bisuramwe gute gande.
Basi ngafuke mi.
Ndafutse. Iyo sivyo.
Mbere bwiza ku mukobwa ni kuba afise umuntu. Umugabo mushinga navuga ati Sheri Jakoga Sheri nashize ingiya ku meza biratesa
Imana ibishatse ngira ngo byo ndabadi
bishaka ko nawe wabishatse Abafana bacu re barafise ubwenge Abafana bacu bakona aki
wowe ni wowe uko nabibashiramwo uri kuri barakuza
mbese barabona ko hari ibyo kuyagiriza
Everybody mumbarire umva birashika Nene bishika umuntu akihenda.
Bira rufise ubwoba bw'ikino ni mu kuriso.
Nene yuko oba wanyirukanye tu. Ari wanyandikiye ngo wewe witwa nta mugisha kwine.
Nanze barabinge ngo umukobwa nta mugisha.
Ngo witwa nta mugisha ngo ngira mare 30 jours na kubaza amakuru yawe. Waranje avuje ngo kubutasomye irya kete. Iyo tumwanya ndabwire ko njewe nandi ari bon. Nangorane nimwe yoba nakintu coza kituma njewe nandi
nk'umunsi byishuka kugira mariage eh iryo zina n'iryo bavuga ibazo bavuga ngo queen grey cyangwa ngo queen
yaraguzurusha
arumaze iminsi panaro ndefu deshire ushaca tya mahumbles amatwa dusumira inzoga warahevye
yonde nari gete n'inzo
mu buzima busanzwe umukobwa yahejeje ishuri aba ibintu nyamukura bayumvira ni bitatu umukobwa aba yumvira gukora urumva cyane cyambere cyakabiri kuronka iki bebe cyagatatu
akijya kiwawo
ego cyagatatu kurongogwa
STV every story matters
sibakunze ba STV muramumeze bien jemeze fresh nkuko mubizi ni wa musore wanyu dekanda bashimire nongera ndabahanikaze kandi kano cacu ishimira nababone bacu bose abadukurikirana uko bukiye kugira turafise abantu iyo babonye ikiganiro batarabone ikiganiro cacu batumva ko bimeze neza turabakunda aho bari hose babimenye turabantu banyu murabagaciro kuri twebwe twongera dusaba kubandanya mudushigira ama partage mesh kuma Facebook he no mu WhatsApp guhanahana inkuru zacu canke ibiganiro byacu kugira ngo wewe uryohewe canke utwenze ubisangire nabandi kubashonje kubagwaye kubari mu bibazo bigiye bitandukanye aho uri kuraturaba uradukurikiranira uri kuri kano kanya ikibazo cyose ufisiye twikwibutse kugitura Imana niyo mushobora byose turi kumwe n'umwigeme yitwa kwingenda ku mana afise imyaka 20 hanyuma akaba akoze muri STV umwaka n'amezi indwi nico gihe amaze akora muri STV bimwe muri kiya tumuzimwe yahejeje ishuri umwaka uheze ariko ntarafite a diplome sinzi kuba tarayimuha uheze uyu mwaka turimo oya ku mwaka w'ishuri bari umwaka uheze kukundi waratanguye tazi ko atavyo waruze numwigema akunda mama wiwe amukunda cyane afise no mama mwiza cyane ariko kandi mama baratwumvise tubabwira ibyavuze avuze gute
ibyo byana
kiwaze vraiment umwana we baravyivuge okay turi wabo murabizi neza yuko aho twa tuvuge gute twaheruka atari nga basize akabara peut-être ntabyo tuzi
siho ingene yiwaraguza nazone
ngeze gute re mwahinduye kala
oya wenga hori
ngat kwaibonye
okay ahari ya bon aho uheruka kuzanga hari
queen grey rero mu mategeko
bahita gute
mu buterere aha turi kumutakura ni kuvuga ko yaguze inzu yiwe imana ishimwe ngatuvugisha ukuri
ndaguzabyirege gundwe
uvugisha ukuri vera Nikabasi mvugisha kuri kwanje kose atabyo guhisha imbwa ngiri hariya yambwa murayibona ariko kandi impamvu twicaye ngaha ni impamvu zibiri turifuza ko tudisangirana namwe icya mbere abafana bakomeje kutubaza byagenze gute envelope we naramuhaye naramuhaye kuko sinari nayimuhaye kuri kamera nari namuhaye avant yayisanze muhirumva sinari guca ndaza kuyitangira kuri kamera ko mena byaraheze narayimuhaye la fois passé mwarabonye n'ikiganiro ciwe ari kumwe n'umuntu yaragiye gupfa kubera amapenzi n'amahumbezi sinzi so uyu munsi rero impamvu twicaye ngaha ni kugira tumenye ubuzima bwiwe gatoya nahageze n'ibyo ari karategura aventa amaze gushika kuki ifuza kugera kuki you know hamwe ibindi bigende fresh kiganiro rero je suis cirque no gushavura ndaza gushaka shavure kugira ngo bigende bien tujoking ariko ndazi mukanya ararira parce que mfisi ibibazo nza kubaza ucyumva jugumye ngo mbazi byose
oya
mbazi ibibazo
byose nunyinjire mu bintu wandi
okay queen aventa ibintu bitatu tazofa wibagiye byiza
ndakubaza ikintu kimwe
we ni sawa kwa
ibyo bya aventa wabiko
ni sawa kwa
ni po
meze neza
kandi po
karanga muntu yawe hari imyaka 20
jena ni karanga muntu ufite wewe bujya ndagutera
passport plate
David
2002
Negatiwe itwengeze.
Benyesha kwanza abafana ba Steve bya vrai naraguhaye envelope yawe cyangwa nabe.
Yes sir. Why my?
Harimo mahera nga. Igifuke babimenye.
Nasi 300,000.
Okay, Queen Grey. Queen ngenda kumana.
Kuba ko gumuvuga go rutina ndagowe.
Umunsi byeshuka kugira mariage. Eh? Iryo zina n'iryo bavuga. Ibazo bavuga ngo Queen Grey cyangwa ngo Queen
yaraguzurusha
bavuga ati Queen ngenda ku mana avec bugenda buca Edmo siko bavuga no
ego
bavuga amazina ya vrai ama Grey naho sinzi iyo ryavuye
none mbega sha imyaka yose dukorana gutari bwavuga ngenda ku mana gandi uno muzi naho ngo genda ku mana ranyuvira no muga
usige wambara kamem hari ibintu bikubera hindu
usanze muhira
warumaze iminsi ipantaro ndefu deshire ushaca tu ya mahumbles amatwa dusumira inzoga warahevye yavutse le 23 z'ukwezi kwa gatatu je navutse le 23 z'ukwezi kwa kabiri yari yihenze nawe
avutse le 23
umva je ndavuka nawe agaca akurikira after one month
we mbwira kwanze ivyo je kumbaza
cyo nje gukubaza rero
ama kamera yose mengura umusatsi
cyambere iyo je nje gukubaza icyo kintu kimwe cyonyene Donc hari kibazo gihari.
Ikibazo.
Iga abantu bazi ko tufitanye ibibazo je nawe.
Yo, no no.
Njya kakusho gato abafana baragukunda kwi.
Bara mevye gaza ndakute. Ari wanyandikiye ngo wewe witwa Ntamugisha kwine.
Nanze barabimye ngo umukobwa Ntamugisha.
Ngo witwa Ntamugisha ngo ngira mare 30 jours na kubaza amakuru yawe. Waranje avuje ngo kubutasomye iri jacket. Ibaze.
Ariko bon. Nimbaraga kosa aho nabasaba ikigongo n'umwanya mwiza.
Jeffrey bani mumbabarire. Umva birashika. Nye nibishika umuntu akihenda.
Birari ufise ubwoba bw'ikino ni mu kuri soma.
Nyene yuko ubu wanyirukanye tu.
Amatwi rero ndabibira akabanga ari ibintu bibaye inbox maze ko tutavuga byose. Queen rero ngoma mvuga ukuri. Queen rero mwerekana ingana ndabye ikarapatunge Queen rero ni kuvuga ngo impamvu mu buzima bwiwe yaratinya ko yova muri STV yirukanywe cyangwa akava muri STV ngo kubera amakosa akavayo nabi icyo nari ndakizi niyo mpamvu ntigeze nkara cyane nabitahuye ariko maze kubitahura mbona abafana mu ntango baranyansehewe abafana rero baranyansatse
ngo baranyansehewe kuzigara mu shandimbo
baranya nkabya serie
ureba basenje
nitwakuzi guko oya we barambira benshi ati bon muta urazi nubwo bakwiyankisha bo baguma banyandika ati muhe yamahera muhe yamahera kume na yatanze kera gusa je singunda guta hari ibintu akunda gutanga imbere ya kamera kamera kandi we wabitumye byose nashaka kubisomera uri bihere biheze nk'ubu miri nawe niyakora bia dutseka ndamuhe kadi ni wuzo ubu nkwegeye gusanzwe mu hatu badani bande sasa Queen vraiment mu buzima busanzwe umukobwa yahejeje ishuri aba ibintu nyamukuru abayumvira ni bitatu umukobwa aba yumvira gukora urumva cyo cya mbere cya kabiri kuronka iki bebe cya gatatu
akijya ciwao
yego cya gatatu kurongogwa gira mariage cyamwe avuga ati basi bangirire dote mariage no gito icyakana umukobwa afite indote yo kujiburaya yabeshe
ni bon
asa muri byo bine ofisi ndoti abafana bacu reba rafise ubwenge abafana bari bakona aki
ni wowe uri kuri bashiramwo uri kuri barakuza
masi barabona ko hari ibyo kuyagiriza
uko kinjuje
ukuri kurababaza s'il te plaît guys je ndazi ko murabizi ko ntoba tahase iki kiganiro umuntu atakimara s'il te plaît kandi ndagusabye uki sharing ugiha abantu tugeje arendi ndiko ndaza mwe munyumvirize tu app
iri byatumye uza kunyaje kunyibadisha n'ama microphone n'ibiki wanse kumbwira
ibintu bine atambiye kubikwepa
ubwo mbunega imitego nje sindakwemerera rero
kwine yarigeze kuvuga yuko
ndi mwize
bashaka ni wishimye
uyu muhungu aza arangiza neza no umuntu amwandikira amubwira ko nyine vraiment ndi mwiza amubwira ngo urya ngo niko mutamuzi neza face to face ni gitigo
oya mbashaka niba none nk'umuntu yambaza ngo kwire ngo ni mwiza cyangwa ati ego ni mwiza none nimba yabibonye no bimukura
eh
je mvuga kujya kugira ngo ndamucanganye mu bwenge ariko ntunkwepe rero ibintu bine subiremo oya ntacho yabyumvise oya ntacho mu ndoto zawe urifuza nko mu mezi cyangwa mu mwaka umunzobe uri mu buhe buzima
dansinzi ngira bwiza
bwa mbere bwiza ku mukobwa ni kuba afise umuntu w'umugabo mushinga navuga ati sheri jakoga sheri nashize ingiya ku mezi biratesa
imana ibishatse ngira ngo byo ndabadi
bishaka ko nawe wabishatse Ahora fagora tawo. Ne atavuga.
Yego batawurike.
Nda gutera inkuru imwe. Eh. Ari abantu basanze inbox abafana bambwira ati batatu.
Eh.
Ngo cyane nzi ngo ko kwintu ujya mwana wavyariwe mwamuvyaraye. Uko nyene.
Ujya mwana.
Ngo amazi imise dakora twari tuzi ngo cyangwa se none iyo nda ko yaramaze imise akora. Ukwezi kumwe dakora cyavyara. Umva rero igihe cyose ntiyaboneka. Imagine.
Abantu
naba ba ni bon ni bon biratuma twitubona ko hari abantu badu badukurikiranira hafi
donc reka fata umwanya ndabwire ko njewe nandi ari bon nangorane nimwe yoba nakintu coza kituma njewe nandi ngo dushavuranirana ibintu byuko urumva tugopoa na nibindi kwanza nje mbona ufise umbazi
urabironka mukanye okay aho nyene anzi mu gihe mwabanye kote yakazi umunzi gute umuvugisha ukuri ntutinye mucane tu kote yakazi umunzi gute kote y'umundi uri umuntu asanzwe umunzi gute
mukazi andi apana wewe andi jean mukazi yarabaye example kuri nje ico nico cambere no vuga yarabaye example kuko buri mwanya nashaka kwinjira muri competition kandi mukazi ata competition ihari ni bitera imbere buri gihe nashaka kumudepasser anani pinga makorosi ngavuga rika nanje ngiruko unaona iyo yose kubera competition yo mpamvu ndovuga yaba example kuri nje no yarabibona nico yanabigirira yarondera emva akarondera umuvumburo kwerambiye kwine we ko competite turiya akacha nyune adi neza ko nje biza kunkorako yaba example amandi mukadi ngana meze mes frères et sœurs apenda giburofa mone vivi na uburofa ke na yamaro na burofa ko nda mona yuko ratwenga sa denda mots arakangamiranirana nk'umusazi
oh nacho bitwaye okay ariko iyo bitahaba uno munsi ntiwari kugera aho geze kote nyuma yakazi naho munzi gute
nyuma yakazi wewe
jabana menshi bazi ko je ntana ngwaye ni ngwara petete ntakomeye ntavyura abana mu commentaire kwani wowe ntukomeye kubara amaze kubona ko nkomeye
eh warabazani umu baby
kora panga umwana wanje kumutwara ibura yagirika ni bazi wonyo
none iyo kete ibura yagumuyizana uyizana nibi
ah okay hari byo bigukoze
ko oya nana kimwe
okay sa uri kuraza navuze muri bya bindi bine murumva kimwe arakizanye mu mengo kiramukoze oya ivyo ntavyo tuza ariko abumva bumvise tugarukira aho sivyo ikibazo ri gihari kwine oya urukurukuru niyo nkuru we ni mbuvyanka turakutahura ariko ukavyemera turagutahura kabasi je mvuge mu gutwi pemase mese bevugwa kugomba kugira mariage
akaranduka
oya nivyo sivyo tukabona ifoto queen nzoyikorera ko content ntuzovuye ngo ni montage
ah kandi andi ivyo nje navye mu nda nuko igwima ivyo nyene kandi niho yavuze mu mat
bazize mikuru navuze
kumvikanye kwanza bisubira no bisuramwe gute ga gande
basenge fuke mi
ambisa iyo sivyo
ibyo tari
ivyo nyene wambajije
eh sivyo risi
ani
niwimanuze mwa
sizuna taka ni kwambie ni usha ndakugiri
umukobwa wanje sasa basi ndabihebye basi okay mwatahuye turakundana simvuga simvuga oya mwatahuye tugarukira mwatahuye igihari
kurakora
bandi ko ndabereka
yo turumusa turumusa tiwa warasa
nje tugira uko kwanza kwine koshani yawa siko biri cyane ariko queen umunsi umwe tutari kumwe mu kazi utakibarizwa muri STV umunsi zovaye mu butsima meze gute uzo turana dukumbura basi
naye mwene reka kuba kumbura gute ha no reka kuba kumbura gute siko kumbura gusa renda yo yumvira buri mwanya no sino reka kuba kumbura
jurazi rero jenge ndagahoro gahoro sino jura tena
Nubizi ifite wawe wa mugabo
nkundire ejo cyangwa hegeje inzoga batukuri kandi kiganiriro rero sivyo
Jenny bon gusapa no kuza wibaraguza nk'uko ibintu bitagira umutwe n'amaguru
wumvise akantu ari ngiye mbajije
oya
nati nk'ubu bishitse umunsi umwe kava muri STV koma byo genda
umva rero umayi mu mwanya wo genda kwiyumvira
oya narishatse kuvuga ati ndashaka ko kameme umunsi wose ko ngiye uri kuratagata je niko ndumva ubwo
Nene reka gutagata gutegasha.
Merci beaucoup queen.
Ikambiri yanje.
Merci beaucoup queen.
Merci beaucoup.
Nakoze kutwayagisha.
Eh uragiye.
Yego.
Wabazanye ngano rusa.
Ntabindi. Uvuba ndagaruka.
Wabazanye ngano rusa.
Aha bafana banje cyo ndabakunde bafise ubwenge. Aha batahuye. Kira kitu warakize.
Batahuri
ko manterere. Ibibazo bine kiganiro nje gukora nje kwishura nje kubaza ibibazo muzo kwandika ama commentaire. Byose byose. Ariko mubanze mwibaze n'ikiganiro mucyumve rya mbere n'irya kabiri donc mucyumvirize bien eh harimo utuntu eh kajya kandi niko kabi kajya nyene niko kabi
ambisa mispe ndagi
merci beaucoup STV
STV every story matters